Saile waliona kimeumana, hakuna alikanyanga town. Moja alijifisha Nairobi Hospital, akasema akuwa admitted, awekwe too much kwa sababu si mgonjwa.